ake karangatia, tu ake manakitia, ngā iwi kia orara.